Molweni apho. Masitshone nikhona. Umbuzo wethu ufuna sitho ba ngumhlobo phi lo wesimilo sinaye aphezantsi. I-quadrilateral na. I-quadrilateral yinto enamacala amane. Lena enamacala amane, loo nto ithetha uba yi-quadrilateral. Kodwa siyayazi zininzi iindidi ngeendidi ze-quadrilaterals. Masiqhubekekeni. I-parallelogram na. Kumele uba inamacala ngabini angasoze tu adibane. Loo nto ithetha uba loo migca i-parallel. Le nto siyinikiweyo apha inamacala angasoze tu adibane. Loo nto ithetha uba yiyo i-parallelogram. Yi-trapezoid na. Leyo ithanda uba nzima ngoba abantu bayicacisa ngendlela ezingafaniyo bayi-trapezoid yintoni. Abanye bathi funeka ibe necala elinye. Xa silicala elinye leyo ndithetha uba amacala amabini a-parallel. Okanye banamacala amabini a-parallel. Loo nto ithetha uba onke amacala aloo nto a-parallel. Thina sikhetha ukuthi ba ifuneke ibe necala elinye eli-parallel. Loo nto ithetha uba la macala amabini ajongeneyo a-parallel, amanye awekho parallel. Kule nto siyinikiweyo onke amacala ethu a-parallel. Loo nto ithetha uba ayo trapezoid lena. Ngoku masijongeni uba yi-rhombus na. I-rhombus inamacala onke alinganayo. Apha amacala amabini ayalingana, amanye ayalingana. Amanye made, amanye mafutshane. Loo nto ithetha uba ayiyo tu i-rhombus. Owagqibela umbuzo uthi masijonge uba nguxande na. Uxande kufuneke abe ne-right angle kwaye abe namacala alinganayo ngabini. Loo nto ithetha uba la macala ajongeneyo ayalingana. Ewe, nguxande lona. Xa sijongile apha kule nto siyinikiweyo, siyabona uba la macala made mabini ayalingana, la mafutshane mabini ayalingana. Yho, jonga nanku umbuzo wokugqibela. Lo mbuzo wokugqibela ke manyani ke ngoku. Uthi ba sisquare na esi. Isquare sinamacala onke alinganayo. Sesibonile ba amacala apha awalingani onke. Amabini ayalingana, namanye amabini ayalingana. Enkosini, sesigqibile.